Mu gihugu cy'u Burundi, ikibazo cy'ibitoro cyangwa esansi zo mu mamodoka n'ibinyabiziga kimaze kuba ingume, kuko abanyagihugu cyangwa abaturage bo mu Burundi bakomeje kwinuba kubera ko biri kubatera igihombo, ndetse n'abana bakaba batakibasha kujya ku mashuri nk'uko bikwiye kubera ibibazo byo kubura imodoka zibatwara. Tugiye gutangira twumva umwe mu badepite, mu gihe bari mu nama, yasabye uwari uyoboye inama ko yabareka bagataha kuko batakure kandi bari butahe n'amaguru. Nyuma yaho turumva n'abandi baturage bo mu Burundi icyo babivugaho.
Sabe bene wacu, ndabamenyesha ko bariko baragora uwo muntu kwejo, ibyo bibazo bubirindira bakazobibaza ejo umushikiranganji w'ikigega cya leta, kuko abo batugiriye umwihwezo nibaza ko ibyo bibazo byose bariko baramubaza ata burenganzira afise bwo kubyishura. Hanyuma kandi bamenye ko hariho abataha n'amaguru, batureke dutahe.
Nari nabahaye ijambo, nzi ko namwe mufise ikibazo.
Reka twumve noneho abanyagihugu cyangwa abaturage bo mu Burundi icyo nabo babivuzeho.
Ibitoro twebwe abafundi zidukora ko cyane gusumba abandi bose. Nk'ubu uye twebwe atabitoro bihari no gukoresha nta ukoresha, ni nk'uko natwe ubuzima buba buhagaze muri make. Uye turicaye kiramutse kibonetse natwe tukazosura tugakora, ni ko ubuzima butegereza kuba bugenda muri iki gihe.
Umudandaza mfunu ni samo marimantasio ibintu by'ifarini, kandi n'ifarini yaduze kubera igitoro. Muga nk'ubu maze indwi yose ntakora kubera imodoka ari yanjye irahagaze, mfise abakozi uri kurakoresha. Hanyuma kurarya uriko urumva abana bariko bariga bararya cyakoze
agenda kubera ntazorara ubusa kabiri gatatu hama ngo aje ku ishuri zashaje mu ibarabara. Umva ko ari ikibazo kitoroje, ibi byose ni ingaruka mbi iterwa n'igitoro. Igitoro kitariko kiraboneka
ronka n'ingene torera abana bacu, kuko ntoreka abana baja mu ibarabara. Umunyeshuri bari mu bibazo atafunguye safi ntafungure mwijo ejo buke ntaja ku ishuri, none abana bacu bagiye kuba bande.
Dusaba ko igitoro cyoboneka kugira ngo abantu bitorohere kwiyunguruza, yaba abato bato yaba n'abakuru, twese muradufite ingorane y'igitoro bitugora kwiyunguruza twese.
Wakoze kubana nanjye, nagusaba like na subscribe. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi, wakandika muri comment y'iyi video. Urakoze, ugire ibihe byiza.